Adwanyiso jodala wa mana ka gidholuo matin. Kama wantiere ni en wathong'er, nyoro nyo wantiere inyatike kanya kwiri loka kocha. Jomoko wacho ni chiro moro lala, ne uone chiro gote. Kendane mantie ka, to kaka ne kali onyiso u, an aonge gi PR mang'enye. Chiro mong'er nitie bang jumbe ariyo, wantie ka gimweshi miwa odege, wagere kama entiere no kanyo. Nyatike go rude, odongo ga piyo, goyo kose ok go. Odongo ni loka ka, apiyo ni loka ka, nyatike go rude kose ok goyo. Omiyo, anamor ni nyatike go rude, ne wandiko barua, odege nondiko barua, barupe gote, onyuolo matunda, maen modern market mwebro tiyo go ka. Majoka Nyarwanda, joka nyuor, gijite, ma nyatike ka. One, koro wadwaro mana ni umany the product. Ni product gani that will associate na iyo modern market ya hapa. We want to market that market as our market in Migori County. Ang'o mibro uso ng'er kaa, mauchilo dhinyiso jo Homa Bay, jo Kisii, jo Narok, jo Nandi, jo Kisumo, ni uso reo ng'er ka, mundo gibie pile ka pile. Mano question mawe ugo te, ni mano thuolo no kogi, koro watimo marketing, uchiro to biro, December ni, osegere motieke makoro wadonje yeber kose ok ber.